ningami phambi kwabo ukuze kube nendlela yokushuta sishute semaceleni.
Oh, my God.